Bambazi, la mama dambuza abantwana sibathole befunda. Kwazi wakhuluma umbalisi wakombimba uMr. Nsimo. Ethi abantwana kabafunde madoda abazali lingadini ukubathumela ezikolweni. Wacho. Never mind, always open the door, when I Wafunda Vanessa, ukuzuphumelele. Wafunda Vanessa, ukuzuphumelele. Wafunda Mafasto, ukuzuphumelele. Wafunda Mafasto, ukuzuphumelele. Wafunda Ayanda, ukuzuphumelele. Wafunda Ayanda, ukuzuphumelele wena. Nifunde bantu abethu. Bakhulu besikhalangeni bathi mufunde bana bethu musi begwana.
Yes, I'm gonna have more. I'll